Factum Pod.
Yeni abone gul, abone len gaw. Ba sale kulus notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. Jangin jeuf.
Thank you.
Maktoum Prod.
Yenni abonné goul, abonné len gaw. Be salé cloche notification bi ngir ngén di am lépp lu fi bayiko. Jangin jeuf.